Cabo Boy. more I do without your love. Ooh, I want you near. I wish that I could be with you. The more I wait for you, the more I want you here. Every day I think on you and miss you.
Chandu ya tita Ngokuhlala enhlizweni Nhliziyo na uyaqaka Ngokuhlala emfihlakalweni Awukho nowaho Dumthambo khombisa la kuhlala khona uthando Base khona na Abathandanga khokonke banakho Abathandanga umphefumlo wonke Abathandanga inhliziyo Ngobuthando selufuna endaweni ezayo Hlukene Abanye balufuna emalini uthando Abanye balufuna ezimotweni uthando Oh, uthando wase wabadida Kukho konke sikufunayo emhlabeni nesingakwenza
Oh, Thank you. Thank you.